lona lo thengisayo bezinanzelele be practice nje the sense of cleanliness. Nxa kungenjalo kuzasivizela imkhuhlane lapho siqale khona i-engineer it's too much for some of us. Abanye kuyabagulisa lokhuyana ngoba ngale lapho siqale khona ngaqala ngisebenza ehlekweni sasibiza ukuthi izibi leziya sizivalele sasakhela sivalele ipressure iphuma khonapho sasipheka kwakulezi tofu ezazipheka zisebenzisa igasi ekuthutshwa yikhona khuyana ukutshisa khona khuyana. In other words aku-right phakathi kwabantu esicela ke ukuthi abantu bezilanzelele sibalekele ubutshapha.